Vegas, a Uñagas. Nada se ganar, ya sí sabe.
Ave mio.
abaphezulu abangwe ngidumise ngidumise inkosi yabo leyomfana ibafele ibafele leyomfana leyomfana ibafele ayi nkosi yabo ibanami ibe nabo labo bantu Ngidumise, ngidumise, osi, leyomfana, ibafele, ibafele, leyomfana, inkosi yami, ibafele, ibafele, ubuphumlakele, bakuphiwe, bayohlala, bayohlala bonwabile. Sesuliwe zonginto Sipelile zonginto Ayibo Sipelile Ubukumlake Bakupiwe Bayohlala ke bona Bonwabile Bejabule
Amen. Jesus, o mongameli wetu,
o 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 Jesus, o mongameli wetu,
o
Jesus. Sathokozile bazalwane. Sathokozile bangcwele. umnandi ekhweni benkosi. Glory to Jesus. Uyayithunta uthi impaba nguJesu ayihlalise namakhosi. Hallelujah. Sizocula iculo manje noma lithanda ukuba nepolitika nyana. Amen. Ngoba kuthiwa khona amaphathi efanele siwasho. Glory to Jesus. Hallelujah. Sayo, it's Baba Siabonga, Gongo Wensileo, Nalo Kogu, Yogu Shogu Sayo, Baba Siabonga,
Baba
Siabonga,
Gongo Wensileo,
Nalo
Kogu, Yogu Shogu Sayo,
it's Baba
Siabonga, Baba Siabonga.
Praise the Lord.
Glory to Jesus. We receive by faith. Hallelujah. I guess to me, sing for sure. Baya bonga wena baba ne dotana futhi nawe moya oi ngwe ulukulu munye bayabonga
bayabonga
bayabonga wena
baba Baya
bonga, baya
sikhulekeni sonke bazalwane. Siyabonga baba egameni lika Jesu. Siyabonga baba ubuhle omngaka Nkosi ositshengisa bona. Sibonga ukuthi kusababa sivukele phezulu kwegama lakho. Sibonge siphakamisa izandla kuwe egameni lika Jesu. Baba siyakubonga ekuseni egameni lika Jesu. Zikhona ezinye izinto ezingenziwa. Kodwa sikhethe ukukhonza sikudumise. Namhlanje kuseni siphakamisa igama lakho baba. Yilo Nkosi elibekiwe ebantwini. Labeke ezizweni. Ukuba bazi ukuthi elikhe liyigama elibekiwe emhlabeni elingaphezulu kwamagama onke. Baba siyabonga egameni lika Jesu. Siyabonga sithandwa senhliziyo yethu ukuthi nathi sibe sohlelweni lakho. Uba uNkulunkulu wethu namhlanje size kuwe siphakamisa izandla sibonga sinyuse ludumo kuwe. Siyabonga egameni lika Jesu wase Nazaretha. Baba wethu osezulwini. Siyabonga baba. Siyabonga Nkosi yokuthula. Ngegama lika Jesu. We thank you Jesus. Amen. Ashaya izandla kakhulu bazalwane. Sibonga umoya ongcwele ophakathi kithi. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. God bless you. Thanda ukubingelela kuqala umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Alibonge igama lenkosi. Nongithi sibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Sengisho umoya ongcwele. Ngisho umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Alibonge igama lenkosi. Yazi kwesi sikhathi uyamuzwa ukuthi ukhona. Namhla futhi ungamuzwa ukwazi ukuthi ukhona. Siyabonga ukuthi namhlanje siyamuzwa ukuthi ukhona. Alibonge igama lenkosi. Sibingelele bazalwane ubaba noma bekhona phakathi kwethu. Eyi sekuyimvela kancane sibonga besibabonile. Alibonge igama lenkosi. Ngicela sishaye izandla ezinkulu sibonge umoya ongcwele ngabo. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sibingelele kakhulu upholi bebandla. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu sibingelele omama nobaba. Sibingelele iyouth yonke nosonto sikole. Alibonge igama Children's Church. Siyababingelela bonke egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Sibonga iingilosi ezimhlophe kade zisikhonza. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Sibonga ukuba uma wayisho kahle lento wathi sibonga ukuba sempahleni ezophangwa ngelinye ilanga. Mhlawumbe sebuya nawe wazi ukuthi ukhona lapho. Siyabonga uNkulunkulu indlela umoya ongcwele asebenza ngayo bazalwane. Uyabona impela ukuthi umoya ongcwele uyasilungisa. Uyasithithivate, uyasimotivate, uyasenza sibe bahle. Sibe ready for his coming. Ngokubuya kaJesu bazalwane, ngoba ngicabanga ukuthi bazalwane ubaba useyifundise kakhulu indaba yokubuya kwenkosi yethu Jesu, le nto sihlala singathi ungabuye ubuyele kuyo, lingapheli isonto ungabuyelanga kuyo. Nginama video nje akubaba, alipheli isonto ungabuyanga kuyo le nkonzo yokuthi siyahamba masinyane. Ngoba akufunakali ukubukeke ngoba uSathane uyayenza into ingathi kude. Abothi hawu khohlwa, nisazophila nina khohlwani, kanti sikusasa lokhu kusayo. So iyenza lento ukuthi nokuhamba kwakho nokwenza kwakho ukuqaphelisise. Ukuqaphelisise nendlela okhuluma ngayo nendlela ocabanga ngayo. Kwesisikhathi uthandaza ucele umoya ongcwele, ngicela uhlale ulimini lwami. Kunomthandazo umoya ongcwele engingawukhohlwa njalo uma ngithandaza. Ngiyacela umoya ongcwele uhlale elimini nami, uhlale ey'ndibeni zami. ngikhuluma okufanele ngikhulume nginga about izinto esi investwe empilweni yami sikwenze lokho kube umkhuba wethu kube usiko impilo lwethu alibonge igama lenkosi siyamonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele thanda ubingelela nami kusiko impilo lase CKC ukuthi abasizi bethu sibazise alibonge igama lenkosi ngenza lokho ke bazalwana nami ngicela ukubingelela inkosikazi wami egameni lenkosi yethu uJesu Kristu haleluya Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga bazalwane ngithanda ukuchitha isikhathi esiningi kodwa nje nine ngicela ukunimikelela ngayo John chapter 1 verse 37 ungabusawufunde. Akukho ngekwenzeke kuNkulunkulu. Kwashingilosi ithula umbiko impossible. Ithula into engakholakali. Ezama ukukonvince uMaria ukuthi hayi uMaria le nto engiyitshela yona ukuthi uzokhulela uzale impossible waze wenza ngisho ireference ingilosi yathi yasazi isihlobo sakho sesikhulelwe nje le nto impossible yasithi ingilosi azike lokhu akukho okungenzeki kuNkulunkulu Yazi bazalwane mase siphile leyo mpilo leyo sizophila impilo emnandi bangcwele yokwazi ukuthi akukho kungenzeke eNkulunkulu kwenza ukuthi noma izimo ofika kuzo nobhekana nazo manje uyihleke uhlekiswa ukuthi ngiyazi akukho kungenzeke eNkulunkulu ngiyanibingelela egameni kaJesu bazalwane ngicela ukungena ezimemezelweni zethu sinohlelo othanda ukuthi lube ludana kancane bazalwane namhlanje Zimi kanje imemezelo zethu kusukela Tuesday bazalwane umhla ka 8 October to 11 October imvuselelo iyaqhubeka Hallelujah Siyabonga kakhulu uNkulunkulu Indaba isegameni Ayiyasida le ndaba yegama Alibonga igama lenkosi Sesikhuluma with the meaning manje. Sesiyasithini mesithi igameni kaJesu. Ah, kusiyami. Saturday bazalwane i-prayer bazalwane ikhona. Siyazi ukuthi bisamise ukuthi bazalwane bekukhona ukusalungiswa enkonzweni. So ikhona bazalwane iyaqhubeka Saturdays. Saturday prayer morning ayaqhubeka. Isikoliso bazalwane isivumelekile ukuthi sibe khona from Monday to Saturday suwela ngo 6 p.m. After that bazalwane akusakwazi ukuthi zithathwe senziwe okufanele kwenziwe kuzona ngenxa kwesi sikhathi sobe siku later after that ubuholi bebandla buyacela bazalwane ukuba abazalwane bagweme ukushutha ngamafoni bazalwane ngicabanga ukuthi ingane zase CKC seziyazi ukuthi asishuthi ngamafoni bazalwane uma ngabe kukhona okucelayo nokudingayo okade kwenziwa enkonzweni uya kwimida kuba futhi laba bemida bazokusiza bazalwane bakuthumelelele kona kuyacelwa kulabo esebengamalunga ebandla bazalwane ukuthi uyilunga lebandla uma ngabe ugcwalisile iform nyangizwa bazalwane uyilunga lebandla uma ngabe ugcwalisile iform kubalulekile bazalwane ukuthi sigcwalise amaform uma ngabe uzu ukuthi uNkulunkulu uyakubizela kule ndawo gcwalise iform ukuze ube ilunga lebandla ayatholakala ku information desk laphayana nje bazalwane information desk akhona amaform uyawagcwalisa futhi bangakusiza kwagcwaliseni alibonga igama lenkosi abafisa ukuyobhabhadiswa bazalwane kuyacelwa kakhulu bazalwane ukuthi babhalise nabo ku information desk ukuze kuhleleke ngendlela ifaith conference bazalwane yakulunyaka 2024 izoqala ngomhla ka 26 November kuya ngomhla ka 1 December asishayile izandla leyo nto Uvuselelwa komkhuleko bazalwane wabomama siyazi kube nginemkhuleko womama obakhona after ngicabanga ukuthi after church bahlangane kuyacelwa ke bazalwane ukuthi usukhona wenziwa njalo ngenyanga once a month and then so bazalwane kuyacelwa ukuthi laba badinga umkhuleko mama bazobhalisa lapha futhi kwi information desk ukuze kwenzeke ngohlelo ibandla lizilungiselele bazalwane sizoba nenkonzo i outreach ostatanyiso ostatanyiso yeah izazokhishwa ke bazalwane date so kuzoba nenkonzo bazalwane outreach ngicabanga ukuthi sesibini isikhashana impela singenayo ayibonga igama lenkosi sicela bazalwane benze isiqiniseko ukuthi bayawa oh benze isiqiniseko bazalwane bayabeka ama stickers kunama stickers bazalwane esinikeze wona abantu CKC abalulekile bazalwane sicela siwabeke emotweni zethu ku dashboard noma siwanamathisela yanamathela siwanamathisele la emawindini ethu ukuze kubonakale ukuthi bazalwane ikhathi kubhekelelwe imoto kubonakale ukuthi le moto yase CKC ukuze konke kube kube khambe ngohlelo bayacela futhi bazalwane abazalwane abasigadela imoto ukuthi izingane bangcwele besicela bayacela ukuthi niyibambe niyibambe mabe sekuphunywa niyibambe ngesandla ngoba lo mgaqo uthanda ukuba bhizana bazalwane so izingane zikini zijampe bese mhlawumbe zingena emgaqweni ngiyacela ukuthi bazalwane sinake kakhulu siyibambe izingane ama stickers singishilo bangcwele is very important ngiyacela futhi bazalwane ukuthi siqikelele ukuthi singabhaki phambi kwaba kwemisi la kuma entrance emoto singabhaki lapho bazalwane ukuze singabi nenkinga siyabonga kakhulu bazalwane okugcina abazali nobukhulu bebandla bazalwane budlulisa ukubonga kakhulu bazalwane abaphumelelile ukufihla umfo wabo kababa uZuma sibonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise
Announcements this week. Please note that, as soon as you get inside the church, your phones must be on silent mode. You can find us in the following locations. Durban, KZN, 226, Matthews Mayor Road, previously known as Stanford Hill Road, Windermere, Berea 4001. Midrand, Johannesburg, 75, Van Riebeek Road, Glen Austin, Midrand, 1685. You can fellowship with us, both in Durban and Johannesburg, every Sunday 8 a.m. celebration service. We have prayer meetings every Tuesday 6 p.m., and on Saturdays 6 a.m. prayer meeting. To support our ministry financially, kindly use the following banking details, for tithes and offerings, Bank FNB, account number 6241-443-9043. For building fund, Bank FNB, account number 7620-147-9477. For our new building in Durban, Verulam, kindly use the following account. Bank FNB, account number 6304-695-1405. You can scan this QR code using your banking app as an alternative way to give. To contact our offices, kindly use 087-754-1458. You can call or WhatsApp. Kindly follow us on social media using the following details. On YouTube, at CKC Durban. On Facebook, at CKC Durban. On Instagram, at CKC Durban. On TikTok at Christ Kingdom Citizens. Our revival continues from Tuesday to Thursday. Members who reported today. Thank you for choosing the fellowship with us. God bless you.
Jesus' name.